Ithengo sikuthixo ngokunika umntana omfana nam. Ofana nam.
Uyawuthengo sinini wena ngothixo kumthixo ngomama onjengam.
Ah, mama kame.
Ngoba abanye base ashibhini. Abanye ungathi une 75 ubunomntu wam. Umntu wam. Yho! Anje nisena ntloni. Kaya khulu high tops es. Ngoba isihlangu futsha.
Love you, chum. Love you.
Love you, ndo.
Mama, yeah, umuntu ufuneka abone uzothanda. It love you too, nozi.
Uthini?
It love you too.
Love you, ndo. Ndenza kanjele yonke lento. Yoshala papani. Yebukezwe kakhulu. Kenza kancinci uyangenene kodwa.
Ithi bye bye kubaphula phuli ba.
Kubaphula phuli bandi.
Kwi followers.
Ngabakho ingobam.
I'm going to go to the house. No, ugqirha uthini bana awukwazi, awukwazi. Ugqirha uthi bana suyitya kakhulu.
Asoze ngobomi bedinga. Yabona le amshikashi kunise wona ugqirha ofora amaphepha awugula. Not abantu abagulayo.
Nathathe la maqanda lo
ndoda. Yena umuntu uthethe inyani. Hayi, shebe sala sathethe inyani emsulwa kakhulu. Nathi hayi kalokho lo maphepha.
Yebo.
What's up na maqanda yakho?
Mama kaloko aqinile apha sana.
Aqinile nto. Nguwe uqinde ngomaqanda. Wena uqinile. Uzowumapha
ngiyazibonela. Ndizokuncedisa.
Ungetsa nto. Kwa ngetsa okunjulutho nje kukuza.
Yake. Ile nto ka la edla maxolo afakwa ngibani apha elakhela plastic.
Kuphela kunonto yimbabazane yamaxolo. Kichixo. Lana ukunesi unowathuma noluma azowafaka. Lithi lume zomncedisa wafaki.
Ena umntana amangolume, ngulumi.
Ngulumi?
Lumi.
Okay. Ime ngolume.
Hey. Konke kusithi lume, lume. Kunina chazwa ngolumi.
Lumi.
Yes.
Okay, hayi lula kino.
Lumi ngona phakade.
Eh, hayi, hayi ilula lumi. Oh, torho bethu. Ukodwa uyandiwari shamane zanwele ziyami. Wasirhawuleza wopha noza, ndabi na one.
Kufuneke
ndimnanduke ndiyo. Ayinyo nje ukususa nenwele xa kufuneke.
Kaloku uzosusa, kaloku uzosusa namhlanje and then ayovasa mama.
Yho. Anyandi kanje. Cheqo.
Eh, ke Yesu. Andiyazi ke ufuneke
ndiyo.
Kaloku
ngikukhula konje.
Ngiyachazela bana ilantu ile. So ufaka ndoni ho?
Mabhanana. Banana no nje odolkhoy kwenza amabhanana. Amabhanana, banana lo.
Zange uthi bana iya slice ayibanana. Wawufaka nje wena mas.
Uthi kutheni? Koki njini?
Kaloku mina ngonda ndiyenza mina zange uthi wena ayafakwa ama aya slicewa amabhanana. So nami
ngonda ndiwenza phambi kwakho so ulibele.
Hayi mama zange ke wa slicer. Zange wa slice amabhanana. Uyaqala ngoku slice amabhanana.
Ndenza kanjele yonke lento. Yoshala papani. Yebukezwe kakhulu. Kenza kancinci uyangenene kodwa.
Eli ke ngoku tyayo alizoshot.
Sibelene.
Sangoku uza blender ne.
Uthini ayishoya nje?
Eh mama bipetwa nguwe njena.
Yawethi into zamziwa kwandizazi mina sungidenzela chini into lazana.
Kaloku bendiboni ngathi ngiyayifaka. Ungafakile ngayenze ke ngoku.
Enze.
Iyafana mos nalo ya.
Uno bayithandi yakho.
Thank you doing banana loves. We're doing banana loaves. My mom's awesome. Yes. elele mama kanye elele kul. Hai kon ngule. Ikut. Okay.
Yes, go come and the back to England.
Guys, hope you had a lovely day. Just in the talk for after because I need this. So, go say, man, did you papa? Did you papa? Did you papa? Did
you papa? Did
you follow us?
Gaba, coin go bomb.
Gaba, buy a time. I'm back.
You pin.
Mama, did you know? I so shout the goat head like a lot.
Can you cool your high tops? What is that? You're such a.
Yes. Mix. Yes. Go Instagram. Go bunny?
Instagram.
Yes.
Don't.
A social media platform.
Then
a social media platform.
Don't only kumsha. Unda kumsha. Ali banduba. E kumsha njoku ngenga yako wena kaba.
Kalo kundi akakuza lengu social media.
Ukezuku ufa kona ngoku uze prospect. Utemafanu ngukrisan.
Mama.
Kana kasma ngukrisan. Unos bele wase prime. Nasepa inda weko ebile yasuke mafanu ba inda.
Wapi nzunbize unos bele kamela mbanda batal.
Kutwamba.
When and the was about to Nuno's bed and Camala and the Batal. Yes, I can at the band Nuno's bed on Angam, so long about Mamma Batal. The actress,
Camala and the Batal.
The Camalo Mamma Batal.
Are you calling you that time?
What about the band of Nuno's bed on Angam?
Bunnies!
Ah, Mamma.
Yeah, I get back.
Hey! Zamati Camala was almost to Nuno's sipper.
Too bad. When I put you says, I need to spoon when.
Aye. Well, Jemana, what pantoon is, I know see for your woman.
Uno see, Pope, where's I a petty grammar? Never said it, Nasin, who knows the baby.
You know, I said, Funan, did you?
And Mars and Catalan?
I don't know what
you are. And who was selling Navalas, the baby cooked condition at Gap and Agap, but I tend to sue.
Watch up in the Tatas, the Akova, funny and busy in the
Hitler. Bunny to Tessa. I am a little bit of a
High heels.
Whenever
one tea, also tea.
But
manatees.
I'm tagging.
So makwazi webani malatisi umalatisi.
Ewe.
Emveni kotatake.
Wathi umfazi wase mkhayeni. He, injani nalento? Dathi ephile into injani. Hayi ndenza ugalikhi ngumalatisi. Dathi ke niyalibisa phofu. Uyaqonda phofu ngutatake. Hello, ndathi ke ngoku anditshatayo ngaphaa. Upikinini andinaxesha kapikinini. Akangu tata zala wam.
Yes.
Tata zala kanomthunzi.
Yes. So ungabiza noba leliphi igama olithandayo.
Okay.
Yeah, understand?
Akho nto okomnyango ndivalelwe yona.
And akho mntu okutshintsha. Yes.
Ndiyintanga yomntu wonke sa.
Okay.
And ndimxelele iindaba zakhe umntu anxanwe. Awumiwe.
Yes.
Ungabinamba endulo. Yabona wena nje mukhamisile nje abuze ukuthi kanti ugalele iflower apha ngoba ndiyagqiba. Ulibele ngulo uzozenza mnandi ngathi xa kuthi uhleli kabuhlungu emsebenzini wakhe ngoku koma makachithe isithukuthe ezinga iyavuya mntakama mna ndandikunyamezela ubuhlungu empilweni
eke
ndigenzelwa ukufa abantu abakhumshile isisimanga ke aba bantu bandigezelayo ndikwiposta abakhumshi eza kwicaleni ehenjisi andikwazi mna nodifosi wayendazi buza kumfuneka eze
kayaphi divorce
andimazi
oh why ye kepa
ayi watshitshelwa phi nani i-head office
o
elomenenesubiza
amagama abantu subiza amagama abantu
jonga andiboyiki okokuqala andoyiki nosuwishwa ngoba ndizawuske ndithi kumandi hayi ndivalele andayinesene bamandi awuwagwangwa bakulamazwe onke ba yabona kungekho nesente ebhankini ya
hayi kaloku bazabiza bakuthi mfondini
for ntoni
kaloku kuzawuthi bantu banganayo
yeyona nto endiphambanisa leyo mntu asekhaya yakuba ngumantyi ngesiqhandi
aphiakant
izaluthu
yes gqibeleke ngokhamene
ngikalu
yes
uthanda indaba kakhulu nabobabake
nos uzawenza ndim ngoko
yithenkosi mama
fonde
ngozalwa nje
nawe ithenkosi kuthixo ngoba nam
uthini
ithenkosi kuthixo ngokunika umntana njengam
uthini
ithenkosi kuthixo ngokunika umntana njengam
uthini nalo umungunyani
ithenkosi kuthixo ngokunika umntana omfana nam ofana nam
uyawuthenkosi nini wena ngothixo kumthixo ngomama onjengam
mama
ngoba abanye baseashibhini abanye ungathi une-75 ubunomntu wam mntu wam yhu andindisenantloni
yintoni erongo apha
yintoni erongo yhu bawo okay
and abantu bathi bana khabachazele ngeringi yakho
kukho owayimane ekhwele ebhasini
mama abantu bathi khabachazele ngeringi yakho
Uthini lo mntana?
Abantu bathi khabachazele ngeringi yakho leya ringi.
Ngeroom yam.
Yho, ngeringi.
Itheni?
Uneringi.
Bafuna into eringini yam. Abanazo zabo.
Kaloku bancoma iringi yakho ba intsha.
Bayitoni ke ziringini. Ngoba umuntu ongazange atshate akanamsebenzi nongqokola ngezinto zeringi.
Wena ukuthanda unxima iringi kodwa utshatana.
Andiva?
Unxima laa nto neringi ungatshatana.
Ndingumisi sigamngana. Mama ukhamngani inkosikazi yamaqwathi
awuseyiyo kaloku
yiyo nqo ezweni ndabizwa nakumazala ndandithethile wawukhona
but awuseyiyo mama
ndiyiyo
eya ke
ukhamngani uncobele ingcwaba lakhe elithuthu
and kutheni wandibiza qamngane wena
thikutheni
kwakutheni uzondibiza qamngane
ithi nale ntombazana
Kwakutheni uzindibize eqamngana nobhuti?
Ithe.
Kwakutheni uzisibize eqamngana?
Ningayozishintsha nje. Ilula kaloku kaningafuna. Angandiyeka manje. Eh. Ngicabanga ukuthi ngasazaya khona nje. Andiphambelanga
lokho. Yebo.
Ndibeke kubani mama?
Ngiza namaqanda wena
ngoba ukhulula nje stove kalo.
Mama, ndibeke kubani 108?
150. Lo unoba wenza amagadi ezinto.
150 yes. Ayikabi shushu nje
ngoba uwasule lana plan wo. Dama pan awosho. Kuzazi ba ulicele ukuthi xa uqaba wena yonke ipani iqale.
Thanks Vels.
Ubetha noise ke ngawo amapani.
Love you chum.
Then
love you.
Love you ndo.
Mama, ya umuntu ufuneka abonise uthando. It love you too noise.
Uthini?
It love you too.
Love you ndo.
It love you. Bancha. Ndimu. Hey, ayikutheni na? Ndithi ndimu, did love you.
Uyikhuphile ibhotolo wena umuntu ufuna izigonzi.
Umnyane.
Hey, yeka. Yeka. Zothatha lento ungenise stove.
Ayikabi shushu mabo.
Uyiphumisele lento ibhotolo. Hayikube ngoku lutho. Umzonza izigonzi wena. Thanks friend.
Jonga ndiyakutyhala kamandi uyawuwa kakuhle test tops.
Yena ngabe ngiyakwazi ukuthi ukhosise. Ha, ngamakamanje. Usizo zama nezingabe
ezikonzi kamanje zasungumela, zasukela phansi.
Ngazenze nangomso nje. Afunzenza ngomso? Hm? Afunzenza ngomso.
Indoni isikonzi.
Eh.
Hayi nangomso zobayishankhala. Nangomso.
Uzomni uka uthiswa uzana uzawamba na 2.
Indoni.
Ibanana lo.
Kama na
2.
Ah no, sasho ngo. Kuthi kwaya na na. Hayi. Yho. Hayi hayi. Ndifunda nje ezwe.
Kanti mezama nengapi?
Ah ah, 4. Na 6 angahamba naye shiye 2. Shinthi kwaya mana. Andifuni umuntu onjalo ubona nje.
Mama sesheke nenze ngapi thini?
Uthini?
Sesheke nenze ngapi?
Eh?
Sishini. I know ndikalonde confused bani thina sisheke nezingapi?
Sisheke nezicabeni thina ezimbini ziright kawo. Taku ninzi. No hamba nezi 5 nishene nentathu ni.
Yes.
Konke bitheni.
Fanele.
Hm? Uthukile.
Ngicuma
by cup ngicuma ligalanga. Koku kuthethisa kwakho bona nje. Yazi ungandibhudisa yonke lento ha.
Ah, mistake.
Yaya ngiyancazela.
Yangancazela.
Hm?
Yangancazela.
Ama ayilento ninayo mami.
Uyahlela phansi nje.
Ngokuhlela lento phansi nisebenza. Ngibona uyasebenza.
Mm. Mami right, so the brand it's very healthy.
Oh, very healthy.
They only healthy. It's so the brown. Yes, can I tell you something? Can I tell you something? Mama. Mama. Can I tell you something? Sometimes yes, into wrong ukuthi is it diet.
Yeah,
asiki right.
Eh, woman.
Yes, ke bona nje.
Oh,
baby. Awuke right nyanyu mas it right.
Eh.
Sometimes okay.
Yeah, that's
it. Dithenga wona kanyanga mana kala. And it
dina wel.
Kuneka bangathi a soft. Yes. Ah, ngiyayithanda into leni.
Athathe.
Wasephi?
Eh?
Wasephi?
Wabeka endaweni yayo kana.
Eya, yiba nanda ndithe kaye.
Kutho.
Ku?
Kodwa nanga sasikhulo.
Esip, esiya.
Eh.
Mamela ke, ndithi i brown sugar.
Nazibele Mayaba decided to go live with her mother while they were baking banana bread. Well, it's supposed to be Nozomela and her mother baking, but it turned out it's only her mother that was baking because Nozomela just wanted to, you know, just be the one to keep her company while she was baking the banana bread because she said she's tired, she's from work, and she didn't even, you know, take her shoes off. So she was just there and decided to go live. So, you know, while baking the banana bread, she did the ingredients obviously from scratch. And then Nozi started a conversation about, you know, how she got her name. Was it the father or her mother that named her? And it was a whole argument about that because she said that, you know, they gave her a name that belongs to older people. You know, she says she's never come across somebody her age whose name is Nozibele. And it became a whole conversation. And then they got into a singing contest. And that was also fun to watch because it was also a debate between who sings better, between the mother and Nozibele. And then Nozi decided to call her husband, you know, to be the judge. And the husband was like, yeah, as far as he's concerned, Nozibele knows how to sing, but the mother sings better. And then the mother was like, since Nozibele got married, you know, she's lost that touch. She doesn't sing as well as she used to before. And it was just a whole funny conversation among these three. And then the husband decided to leave them once again. And, you know, just left them in the kitchen as he should. I mean, I think it was a nice thing for them as women to be in the kitchen while he does other things. Maybe he was looking after the child or whatever. I'm not sure. But he was in the house. The husband's name is Ku, for those who will come for me in the comment section and say, don't call him the husband. Call him by his name. Yeah, his name is Ku. Okay. So that was just a very funny conversation between the two of them. This was a live video. I think this is the first time. Yeah, this is the first time that I actually feature Nozi in this channel. And she is a funny character. She is a funny character. She also has her own YouTube channel. So if you want to go check her out, you definitely may.
Chong your cross sign, your teeth, son. You sugar. In Gazit, I have a sudden and two pair.
Put any Sunday left swelling over in the land over? Eh? Put any old seat of a woman's friend?
You got him.
Ah, you can't
know what I can die. If you buy in some water show, who order her and laugh about who order.
I want to
detain the phone says as Aram something. Who order?
Oh,
let us know what I can.
Oh man, yeah. Yes. And then mama, what's in Parliament, Cape Town, not just any parliament.
You are the other Prama stove.
Oh, what?
You promised to have a Prama stove.
I'm going to go to the house.
Companionship. Jenny.
Ofuna companionship. Yeah, na sa?
Yes.
Oh, no dad kana wonya.
Sho. Kana mama umuntu ufuna companionship.
Manje cawele imali akumadinozi. Mhlabelele, uhlabelele uthi sofika endlini amahla. Mihlabelele nathi sho ngemva phenhloko.
Intani umhlabelelo wakho uthandayo?
Yathemba.
Yeah, ngebi imhlabelelo uthandayo.
Indithanda yonke komnyane nenye uthandi.
Anhlabelele. Mangihlele phezulu.
Funani labo abalahlekile.
Abethe
ya ngiyakhabela khabela. Sho tindile ukuhlabela sobabini bese ayi omnye umuntu.
Okay, sorry, pindai.
Funani labo abalahlekile. Abethukile ezindabeni. Hey, kanye ukakwindawo engafuneka ngeke.
Okay, mayihlabele ngokwami ngilandele we.
Funani la bo balashekile abethukile ezindabeni ozanikini nasho uJesu ngamazwi akhe acho njalo nani nene.
Inene nike ukuhlamba.
Ah, mami ufuna ukwenza kanje uyazula.
Ah, uyabhuda. Sikuya kuyo kwa.
Ngiyazi. Uyazula. Esintabeni. Wena uya, wena uya. Funa isi imfuza khe esibayeni yamanda yalanga. Tsonya tsonya singadani bazocula please.
Hayi wayabona ngoku wabalilo oko washada ntana wawuyimvume sebhelema wathi uchata walele yani
mama
niquleke ngoku nomyeni yakho ningangcoko
school then sunday ani jange njenzayo
bathule mntaka mama bangangcoko niqonda oh hayi
kuthi mama bana okwenda chata ndiyayila.
Hayi uyini ukufa?
Yazi abantu indlela encuna ngayo ezicaweni.
Oh bantu.
Hayi mamela ke wazile please.
Nikhule ke nomyeni akho.
Ngisakhathazeke apha. Si ndimsa kwezinye zezilatiki. Siyathetha ngomculo uthi hayi kanti wena mina. Yo ulilo andikwazi umntoti.
Wayithatha.
Ndaqonda ba yo.
Nguye
lo. Ngathi ndafuna ukuba emqekeni. Ndabona ukuba ngaya emqekeni wayiphumelela. Dine cup ze ndanjaba ukucula udamu kwathe.
Ube nawe manithethe manje. Yemiyam ngokuthetha ukuba yena uliciko lokucula nge ekujikile wakwazi akho mntu wale yilo njengomnye nami kodwa wathi kuba ndicula ndithi xa esindithi sukunyuka
ndandimfundisa khona ivide ndimfundisa ngokuthi ndimo iloyizayo
yima wafundisa yena
ndikuxela uxelela
hayi ujike entweni wayengafundiswa nje wayicula eimpongo phaya
unozi ukwazi ukucula
ukucula ukufa kangani bangubani kangani
othe hayi maqala ukucula masiqule kanqala iculo ngokuthi abaphulaphuli balandiki babe zijala isa nawo ngokolani
mina nobabini
bese ngicula lengoba kancandweni
hayi yazi kanokho hayi ngiyazi kancane
ukucula ho abalahlekile
yebo yebo
yazi
yamva
yesu
yazi uyamva
hayi ndinazi ningamayilo nobabini ke mina
hayi kofezi nami
mama
uyakhumula la video wayibonile lesa sicula sobayithu hayi ndancula ndedwa yakhumbula ndinenywele ezikheli ude uthi bana ngicule kamandi nanzo
hayi kalonga umntana wakho kalozo ngathi
mina mamela
sozo ngamncoma umntana
mamela kalonga tata futhetha ndetha ndana mamela ithi into unozi kana ndiyamazi kwase ebuncineni uyacula unozi kangani bani omnye umfazi phaya eAryan uthi andiyazi besinqokela nto ndithi usuka ngicela ngalo mayini athi sazungicela lento kana ndiyamazi unozi uyacula
yes
ha
ngiyacula mna
hayi ndithi masitsho ingoma yaziwa
ngisho
konke ngoku ngiyabona so ke lekhona ijudge
mama
uthatha
ndiyathi ithi into
ningamayilo andimazi naye ngoku sewaliyilo
mama indlela endicu
yobolozo nicela amasela ajonge emoyeni
amasela ajonge emoyeni
mama
yobolozo ukufa nkomba yenkosi hayike
for example ngongoku bendisandicela kwenye ina kubeni invite okwenye i-event ndingaculanga
oh hayi bantu babaculela nabo bantu
hayi wacedwa ibhendi kaloku neyelanti kuthia aba bantu balapha ngasemva
yenza njani kwaacula nawe
kotya wawuthe bana uzokhupha icd kotya wawuthe uzokhupha icd hayi mama watshile wathi uzokhupha icd
lo nto uye ndicaba undicaba undicaba andikwani banje usiyobona olwimi hayi
ndingafanele nomalatisi umalatisi ayala nto endiyithetha umalatisi
wathi
wena uzofuna ukhupha icd
mna
ewo mama
o ndiyalibala kanye ndimdala mna ndihlela ngandawonini
so ndiyafuna uyikhupha le cd
a into ndizayikhuphela cd yomfundo inabantu abamele jonge ntombazane ndithe isandla soze loo nto ikhuphe yonke loo nto ngobe ndibuza into yobana uzivasileni izandla endibuzela loo nto
ikwekwayeiphume
yonke loakho neenikeshika ya sukwempa yenza ngale ndawo
ewo abantu bayabulisa ya
ndikunoza igala mani
kutheni ndizosebenza ngoku
ubuzofuna into enapho kanti awuzusebenza
mama kaloku
ye hayi okay
aze ndithinileni
ngoko amaqanda izinto sizenza ngomsha sasa
ena
izikonsasa
andiyazi ona ixhomeka kamandleni akho jon
kusasa
hayi mama udiniwe akho mna into engxamisekileyo yinto ntani ngezi zithuba ulantuka ulutha esenzima intloko ngezi zithuba ulutha esenzima intloko
ufuna uthini
azizikona
uthi ngexesha ulutha etheni
esenza intloko ngomso ufuna uwenza yonke into ngokwe
mandithi ulutha ozawenza intloko nasizoyenza
ungathanga uzawenza intloko wena
ewe ndizayenza sisi
awenzi
awugqibainwele ezindifunafakelelaibeki izohlela kakuhle into yoba ndithwele ntloko and ezenze ngohlobo ndimxelela ngayo angandixelele uhlobo lwakhe ngoba ndiyakuqabana naye kakubi ongathi ngoku le nto izawubhatalwa nguye hayi netathi ke hayi yenza lithi ufuna litship azawubuyelwa yitshintshi ndisokole gqithi ndade ndakleva
ndiyabuzaimbona
ukuthi saqala ukuvula umlome ndiqamba ngosi uza namaqhinga ke lulo isigezo esi asifanele mntu ubona nje ngubani uthetha nanto
kubuzimna kubuza bantu
ngubani abethe ndifake kule nto kanti ngolelo ke ndixesha ndithetha ndifake kule nto hayi mani usile
manehayi
mani hayiandifuni loo nto magama amakhulu atheni
ngoba enzithi ukusubiza amagama abantu
khethe sisiswe yona nto ndifuna ubhekelele evatrina ngoku
agenti
andizenza ngokwam uxelele omntu ubuza kuwo elutho kawulule nje usandla wethu usapha ipnatshi yabona ke ngokula nama wena la acid muno nje izande bezi green ndazo pinda pinda sonqene ha kutulana laphe macaleni yandazi qandwa iyayenza lento
naye nje
ungafanele ukuthi iprospect indawo yayondawo
hayi baba yindala ndilapha lo live ni ndanazi ithi baba yinke
followers ah shungezela ntombazane ejonga kanjibize abantu wena umuntu babizilo itsho wena hayi manje shundiso ndesuzu ndenzela lo hlobo angifuni ugezeleka angingagezeleki
ngiyakhezeleki
umoya womuntu
ndiphela
nanga zinithi zwena
izako ke bendiphile
ibinye umama umphumqonga uyihayi usile kodwa mani hey
benikuphile yamnaki oh yabona izuyikhumbuleke le mini nawe unginike ilanduka umlebe oyiwana
ngikaphungu chepho
ayona into okhale njengomntu
bachazele wena uthebana anqayo lapha it doesn't mean banza kuphatha endlini ngoba usithi bana andizokuphatha endlini nami izolo wena ngokwathi bana bendu andabe nobendo bendicebisa entweni wathi wena ngenxa nje lapha endlini nami ucumuza ndiphatha akayindivise kamandi
kwasabe sicabela ngenyama le nyama le besicabela ngayo ufuna ngoku ndingayitya inyama ndiyayitya endinam umama umantu ndithengela igusha yonke ndibhatale installment ndigqibe igusha into enga
gosh
ndiqenda esasiaramse ngumama umantu
awe
khatha noba angandiqubuda ajongisa intloko ezantsi ngowam
hayi ninathanda indaba nifuna ngxamisa umama ngoku e hayi ndithetha nabo
ngethetha ngogali andazi bekuthenze ndicenga ebusuku
ehake into nosocinga nama ucingana nodada
akaso sinyanya sam nyanyanya nanyanya umuntu ubhubhule ubhubhule makanga aveni khum a akaqhashanga
uthen uvuke ucinga utata
andimcingi uvele eshonge sosifombo ebheka pha cinga ngomvu
uyapi
ngikhathaleke kuzokuzwa mba
Nguwe kaloko obumbonile nje.
Okay.
Kuye nguwe kaloko obumbonile.
Soze. Nami ngibuza nobani nami.
Emapupeni.
Hayi.
Awufaki baking powder na?
Eh? I baking powder ene kapas lapha. Ibaking powder kiphana lo. Una bubwenze la madongo aba bani.
Ayeke ke le vidiyo. Kaza ba yima nje ngempoqo mama nina. Wenza nesigons, wenza nesigons, ungazibali.
Ngikalela 5 kalo. Umgubo umgubo ngikalela 5 ukalela 4 ibike up
ngaba 4 kakazi
nobu kalela 5
ikopi zi 5 ibike up zi 4
nantoko nga mama nini Okay, sanibonisa ke guys, banana loaves. Dithi ndabachazela basababonisa ez banana loaves izibhakayo thina soba yithu. Yeah.
Thina soba yithe. Ukho qalisa ukuphatha into up njengu uyaxoxa. Phethi phone yavuya ngasendengu. Hi, Shem Shepherd. Gosh. Now, Shem Daddy. She's brand new tanned.
I think I did for that. Did for that, butter for fat.
Yeah, did for that, butter for fat. Lenda kwenze yona nawe menze yona. Ndone ndoti ka uya msebenzi ni bag zakho sihlale kitchen.
Yeah, mama kame sa.
Eh?
Kame lavi.
Andiba,
kame mama san diniwe.
Uthina lo mntana. Subeka isanda phezu komlomo xa uthetha nami. Ndikuxelele banisisithulo ndivayi ngendlebe enye. Uthini ke?
Ingxaki ke ufuna nobomntu akhwaze.
Ah, khange ndithi umuntu bangamkhwazi.
Uthila wathi bama singakhwazi kodwa awuva ngendlebe e-1.
Entshoni.
Izolo.
Yazi andithandi le nto umuntu ageze kakhulu. Yenza mntana umzosapha umgubo nani nebhotolo. Leyo sawumdala amabhani aphume pha. Ikhuphe kaloku le. Ya, ikhuphe ke lisisi. Yithi ngesani. Yeke. Okay.
Lo tjaka zobhaka ibanana lof. Lo tjaka zobhaka ibanana lof.
Okay. Lo tjaka. Yathi ungakwazi ukubhaka nibhaka every day phambi kwakhe.
Yho.
Bhaka zobabini.
Zingaphi ibanana lof? C8. Ikopi ze flower.
C5.
Yes. Thank
you. Nebethuna, le ntombazane imali siyazenza ibanana iyenza njani?
Ndenza ngokuyana ndizibuza kaloko.
Sikhona isinye isitye?
Eh,
izana sike nontombi.
Bye guys, love yous.
This is this was a very beautiful life between Nozibele and her mother, and I think a lot of people take this approach where they create videos with their families and loved ones, and some people post them on their social media just for memories, and some people create highlights for memories, and some people will even go to the extent to create YouTube channels just so they can document everything and save them there for later on, you know, for their children to watch, for whenever they feel like they miss their loved ones and things like that. So this was a very good approach. It actually reminded me of the time Somizi and his Somizi's mother was still alive, because Somizi would record and document things and show us, you know, the bond that they had. And Somizi's mother was very funny. That's where Somizi gets his character from, because he is a very funny person. And Somizi's mother was also close to Mam Lilian Dube, who is still alive, by the way. And Mam Lilian Dube is very close to Somizi and Somizi's friend Moshe, and they always create videos and post them on their social media. This is a very nice thing to watch. People have fun and just living life with elderly, especially the elderly, because we do know that elder people are very important in our lives. We all just need that older person to just chill with, hang out with, have fun with, and take advice from. As you can see, this is a very simple, you know, it was a very simple day where they were just, you know, baking banana cake, and that ingredient Nozibele can use to bake for her own family, since she does have a husband and a child, and they can just pass that on from generation to generation. It's good to pass on something that you learn from the elderly, because it makes more sense. And this is just a very refreshing thing to watch, you know, just very fun, light-hearted, and just it's a family bond thing, and I kind of love that content. This was a very beautiful approach, and I do wish we could see more of these on social media than the lifestyle, the fast-paced lifestyle that we usually see, because we all want that. We all wake up in the morning to do something with our lives, but at the end of the day, family is very, very important. Family is more important than the social media, than all of that. Actually, while we speak of social media, Nozibele's mother didn't even notice that she was recording a live video. She probably thought it was just maybe a video, a normal video, but this was a live video watched by other people. That's why when Nozibele was like, say goodbye to the people, she was like, who are you talking about? You know, she was very funny. You know, you can tell she was a strict parent, maybe perhaps when Nozibele was growing up, but she's loosened up now because of, you know, old age, but she does still have that strict element in her. I remember at some point in the video when Nosibele's husband was speaking and they were both speaking at the same time, she was just like, you know what, you need to give me a chance to speak, don't speak while I'm speaking. But she said it in a very funny way, so yeah, it was good to see that.